He ismu ya Allah, mnyurehemu haujimla, mnyurehemu nusu, amba, amtahu mjihifadhi wahemula waho wanadamu, ya miliki wanadamu, Mungu waho wanadamu, nesharisha huwatia waswasi mbiza udanganya no jitataza, uikao ngutio waswasi harumwezi fuba za huwanadamu, ulama jini na wanadamu.